You are 13 now. Udara na job. Really smart. Masi ya nama meta kwa mara yoge.
Pumpkin harvesting.
Very many and very big.
Giant.
Bado hujamaliza.
See giant.
Menyera kuna mukori yusi.
kwa kiego.
Ndio hali. Ni hali. Ona hali.